Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakhe unqaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osiqalayo kule channel, siyacela ukuthi mfowethu usubscribe lapho ukuze ungaphuthwa naye yonke ividiyo esifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Ilokhu iqhubeke njalo imbi phakathi kwaNgize Mchunu noAli Mgube, ngoba njengamanje uAli Mgube segadlile laphana kuNgize Mchunu laphana kuFacebook. Lokhu kulandele ngenkathi efaka isithombe laphana kubonakala uNgize nomunye wesilisa bebhinca amathawulo engazathi kade belele ndawonye noma kade begeza ndawonye. UAli Mgube wayesebhala i-caption ke laphana waveza ukuthi ke hey uNgize ngampela ngampela uyokumangaza useyinsimbe ezezinye njengamanje. Wayeseshiya umbuzo wodwa ke lapha nake umfoka Ndukuzimbi, wayesebuza nje ukuthi engabe obani uMdabane wena mphuphe wetheku, angisakutholi kahle, kusho umfoka Ndukuzimbi. Amazwi akhe lawana akadlulisile laphana enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoFacebook. Kanti ke abalandeli nabo baye baphawula ngalolu daba laphana kuma comment section. Sizakuthola ama comment amabili kodwa kubukeka sengazathi lama comment o2 ayahambisana naye umfoka Ndukuzimbi laphana, ngoba uNjabulo Nhleko yena uvele wathi nje shaya umfoka Mgube mina nizovimba ngezansi. Wayesethi ubonga Menziwa, wayesethi yena mshaya umfoka Mgube kuwe lesi sidoxo sethawula ahleze esiphethe. Nabanye abalandeli baye baphawula laphana ke begadla lapha kumfoka Ndukuzimbi, kodwa ke senze lokho esijalo ukwenza ukuthi sikuthole ama comment amabili. Kwanqomani ukuthi hayi lama comment lawa ayavumelana nawo Ali Mgube. Ngizofisa ukwazi ke kuwe wena mbukeni othandelayo ukuthi ke ngabe uyahambisana nokuthi umfoka Mgube egadle uNgize kabuhlungu kangaka laphana ke enkundleni zokuxhumana. Kusenjalo ke umfoka Ali Mgube uye wasifakela ivideo laphana esijabulisa kakhulu, simbone edlala amadoda adlala inxele la kaMgube. Nawe mbukeli othandekayo uyithokozise ngale video lena la inxele la kaMgube lidlala khona. Awubambela
sikaqhamapande sihlentabeni siyathanda yimbini sikaqhamapande.
Oh! Para abajo.